this we live, we only make do. The way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that just like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Oh, give me the words, give me the words that tell me nothing. Oh, give me the words, give me the words that tell me everything. Oh, give me the words, give me the words that tell me nothing. Oh, da 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 da